the locative wahu, which means outside, or could simply mean out. That looks like a whare, doesn't it? And here's our ball again. Our poro ke waho. Okay, kehi a te poro. Where is the ball? Ke waho I te whare. Te poro. The ball is outside the whare. Kei hea te pōro, kei waho I te whare te pōro. Kei hea te pōro, kei waho I te whare te pōro. Kia ora.